Chineke me, habotu wadi. Onye unota, ima kwaga, unwa yeti u. Chineke me, habotu wadi.
January 2018 with the way keeping. So tomorrow is the normal burial. So I am now quite the thing kind of mess arrangement. I'm calloping now, shall also here. So by God grace, any langalan of me.
There were. Mama girl going on the little work, I'm going to get money at the case in there.
No more. I thank God this love. I'm going to my boys in there.
Yeah.
And the yellow can wear alone was so happy. What the anything and any fortun for like here, Osrai, right from home, has tied up for the year, but God knows the best. You know, Bramel, well, you cannot question God.
I have.
Oh, Brindo, as you keep it. 1 year, Takana for the year, so as you keep it. So I thank God that in every situation I can let you go. So, young one day, the Cosico is Riki.
There were.
That is the anything.
Ndewo. Okwere ngota na efe libre ebe abu maka ya igbu egbu na ifedobe maka iri ohanaeze ga benu giri okwu ya. Ndewo.
I'm going to go to the house. So onye ga afu ya bu chukwu kere uwa nya mu oge onye obuna ndị Igbo ji wee tụ na ilu wee sị na eburu ozu nwa onye ọzọ ọ dịka ebe okwu nkụ mana onye o metụtara ma ụfụ dị na ya ụwa bụọlele onye nọsi ya ọ naba ndị Igbo tụkwasị eli ozu eli ọnụma a mara libe ozu mana anyị bụ ndị dị ndụ ga-eme ife anyị ji bụ ndị dị ndụ ebe mmadụ na-akwa mmadụ ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-akwa onwe ya onwe ihe ga-epu elu n'ụwa na-egbughị oge anyị ga-ebido na-etiri ụnụ egwu thank you
number he can have love for all of us in there.
Oh, Oh, mother's open door. And I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door. And I can't feel at home in this world anymore. Just over in glory land we'll live eternally. The saints on every hand are shouting victory. Their songs of sweetest praise drip back from heaven's shore. And I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door. And I can't feel at home in this world anymore.